maki pari hau, re re runga hau. Ka piki runga rawa e. Pa maki pari hau, re re runga hau. Katau, katau runga pua wai. Ka whanau hua, a purerehua. Ka tahi ka rua, ka toru ka wha. Ka ru, ka re, ka puta e whawe. Purerehua, re re runga hau. Papaki pari hau, re re runga hau. Ka piki runga rawa e. Papaki pari hau, re re runga hau. Hei tū nōno, ka tahi ka rua, ka toru ka whā. Purerehua, re re runga hau. Papaki pari hau, re re runga hau. Ka piki runga rawa e. Papaki pari hau, re re runga hau. Ki waho e upoko nui, e wae wae roa, e pari hau paki paki. Rurururu re 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 rurururu e. Purerehua, re re runga hau. Papaki pari hau, re re runga hau. Ka piki runga rawa e. Papaki pari hau, re re runga hau.